Sama xol nga yore mom la la topé liti 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 may romé gumbé dama tapetul defna ci lu né lu mo goudi 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 dama lay gungé baby I follow you cause my heart is on you. Ñewal ñu lay fay sonna